ngiphathe kahle umfana wami. Naye akuphathe kahle. Mangakwenzi ungitshele.
Kuyiqiniso ukuthi uyekelwe umsebenzi because of mina.
Yeah, kuyiqiniso.
Uzobuya nini?
Uzobuya.
Azosebenza.
Madam, if lo msebenzi ukulala namanye amadoda. Yaxolisa ngeke abuye uSindi.
Smoke and Mirrors, Mondays to Fridays at 9 p.m. only on E!